Uzuyiphathe kahle emendweni mntanami, ungabuyi namahlazo, ndoda yakho mashelele, ungaqophisani nayo, zithi umfazi oshaya intetha ngekagama.
Ngithanda abaselapho. Hayi, siyabonga kakhulu bakithi Mfokandlovu, siyabonga kakhulu zingelwayo. Ukuza kwakho lapha kuyisibusiso. Beyond the microphone, bakithi siqhubeka nje sisakaza ngokuhlukana kwabaculi, sisakaza konke okwenzeka ku music industry. Niyathola i-hip hop in ngoba libona namhlanje sinomasikandi futhi size nensizwa SMA 10 kulezi nsuku. Siyabonga kakhulu, hlala nathi.